us for now.
Sanduna. Lento sikhuluma ngayo ke
iyahlupa
iphindishone iphinduvele kungezwakala kahle bantu bakwethu silapha namhlanje ngihamba no premier
enimaziyo
premier walapha eGauteng ubaba uMakhura ngihambisana futhi kanye
nominister ophethe
omasipala kulo yonke iSouth Africa ubaba uDes van Rooyen okuyena
obabili
kanye
nomasipala
esihamba kanye nabo
kukhona
abasebenza kumasipala angibongi nina nibade sehlani kamnani
ninembade baba sehlani kamnani msita abantu
lethe namhlanje asivakashele lapha sizobona lo monakalo owenziwe amanzi lento eyehle lapha ibuhlungu kakhulu ngoba amanzi alomfula ijoskin abe maningi kakhulu ahambisa imikhukhu phakathi kwalokho bahamba nabantu ababalele ekutheni mhlawumbe bawu-5 sebebonke umasicuba nengane encane
yakashawuke
sesibabonileke abazali bengane
besinobaba
wayo emfuleni enzansi esichazele ukuthi kwenzeke kanjani
uvuswe umama ehlezi nengane endlini umama ethi
izinto zakini lezi ezingakwazi ukukhuluma
sihlangane nomndeni wakashawuke
khona uthi akathawula
sihlangane nomndeni wakathawuke ubaba wakhona
wasinikeza imininingwane
ukuthi kwenzeke kanjani
umama
wakhe nkosikazi
yena obona
amanzi kuqala wabikela
ubaba ukuthi nanka amanzi ubaba umathi uyaphuma ubona ukuthi amanzi maningi wayesethatha umntwana egibela naye esihlahleni umama esele phansi umama wathi nakho ngisele umathi kuphela ukuthi angikwazi wayesezama ukumthumela ngesandla ethi uyambamba lesihlahla igatsha bekulona lephuka wahlukana nomntwana lapho mayowela phansi wangamazi umntwana ukuthi uwelephi kanti amanzi abehamba ngamandla naye ake athi kumthatha isikhashana kodwa wazabalaza wakwazi ukusinda kanye nonkosikazi ibuhlungu-ke le nto eyehlele lo mndeni wakashawuke sibakhalelile-ke njengoba silapha-ke sizobuka umonakalo bengifisa nokuzwa ukuthi ohulumeni egabeni ey'ntathu benzani-ke ukulungisa le ndaba upremier kanye nama-officials asebenza nawo kanye nominister uVan Rooyen sebengichazela amaplani abawakhayo okusiza labantu abalahlekelwe imikhukho yabo kubabeke endaweni bazokwenza futhi ukuthi bathole iy'ndawo lapho bazobakhela khona kwesikhashana ukwenzela ukuthi ngale nkathi kusalungiswa udaba lalo mfula babe beney'ndawo abahlala kuzona ngiyakubonga lokhu ngoba kusho ukuthi uhulumeni ukhuthale kakhulu ikakhulu umasipala lo masipala ophethe la ngaphansi kwewadi yala kanye nomsebenzi wenzeka nasebruleni awuhlanganise wonke ukuzama ukuhlangabezana ney'nkinga abantu ababhekene nazo kuma nje. Ngifuna nokubonga ukuthi labo ababa nosizo njenga laba baka gift of caregivers sebesebenzile bazolekelela njengento abajwayele ukuyenza uma abantu behlakelwe inhlekelelo. Siyababonga nabo nabanye nje ababambe iqhaza kulokho, ngamanye amazwi abazama ukuzosiza labantu abasebunzimeni. Siyababonga kakhulu, ngibonge nokusukuma ngamandla besifundazwe ngenkathi kwenzeka le nhlekelelo. Upremier ubengekho la ekhaya, ubesemhlanganweni eNamibia, uyibone ko-TV, wasuka ngokushesha ukuthi akabuye azoba khona abambisane kanye nasebenza kanye nabo. Into engiyithandayo ukuthi abagcini lapho nje bakha amaplan ukuthi lo mfula uzokwenziwa njani ngokuhamba kwesikhathi, ngoba kufanele ukuthi kungabe kusathi uma kunizulu abantu bangena enkingeni, nokuthi ukwakhiwa kuzokwakhiwa kanjani namanzi azokontrolwa kanjani ukuze uma kunizulu elikhulu angakwazi ukuthi abulale, kanye nabantu ukuthi abakhe kakhulu onqenqemeni lomfula bazokwenziwa njani, ngoba uma bakhe ngaleya ndlela kusho ukuthi uma kufika umfula usugcwele basengozini. Uhulumeni ke bazokuhlanganyela konke kunesakhiwo sikahulumeni esibhekene nenhlekelelo okuthiwa i-disaster structure esikhona kwi-province, sikhona nakunational. Ngizocela nesikunational bahlangane bonke babhunge udaba lalo mfula. Akwazi ukuthi njalo nje uma kuthiwa siyihlobo lo mfula uzoba nomonakalo ongakwenzayo. Kufanele ukuthi bonke bahlanganisele bazame ukwakha iplani eyoba iplani yokuqala yokugcina yokuthi lo mfula ungabe usaba ney'nkinga. Ngiyofisa-ke ukuthi sonke sibambisane nabantu abakhayo bakhumbule ukuthi lo mfula unengozi. Uma wakhe eduze kakhulu wakhe engozini. Kube khona-ke ukusebenzisana phakathi komphakathi nabaphileyo kanye nohulumeni kuzona zonke iy'gaba. Nani uma ninimbono nivumelekile ukuthi nizoyethula kuhulumeni ukuthi nanicabanga ukuthi ngenziwani ukuze imibono yenu ibe khona emaplanini. Kodwa kwamanje kusekusiza labo abasele nje kungekho lutho, yonke into ihambile, uhulumeni uyahlangabezana nabo njengoba ehlangene nje wenza amaplani ukuthi uzohlangabezana ngokunjalo. Bayofika-ke bengichazele yonke imininingwane details zokuthi kuzobe kwenzekani. Ngibeke nje lokho esengifike ngakuthola ukuthi abalali bayasebenza ukuhlangabezana nalesi simo. Niqine, nibambisane, nisebenzisane njengomuzi wala njengoba le ngozi yehlela kakhulu, kanye nalabo abasekuruleni nabo behlele ingozi ngokufanayo amaplani ayefana azobhekana nabo. Ngibonge kakhulu ukuthi sikwazile ukunibona, sikwazile ukuzwa, basitshenile emfuleni ukwenzekeni, sizibonele umonakalo mkhulu kakhulu. Njengohulumeni sobambisana ukuthi sikuvike kungaphindi kwenzeke lokhu. Noma ngabe kuthiwa besinemalana encane soyihlanganisele, sakhe kahle ukuthi abantu bakithi baphile bangalenyazwa umfula. Emazweni anjengalawo okuthiwa kusedolobheni imfula iyakhiwa yenzelwe ukuthi amanzi akwazi ukukontroleka engehli ngamandla, ahambe evalwa kwezinye indawo avulekeleke kwezinye indawo. Nodonga kube udongo lwakhiwe ngendlela yanamhlanje oluqinileyo. Siyanethembisa ukuthi sobambisana sisonke. Angibongeke bakwethu, bonge ithuba. Soba nani njalo, uphrimu zoloko zombona. Siyabonga. Siyabonga. They know Zulu. You know Zulu. You know Zulu. Now, what I was saying, I was just addressing the people here, indicating that we are here this morning. I came to say the damage that has been done by the flood. I am with the Premier of the province of Gauteng. I am with the Minister Van Rooyen of Kota, as well as the officials, as well as councillors of this area. They have briefed me about what they are doing and the plans that are being worked on and implemented, particularly the immediate ones of rescuing people
whose shacks disappeared.
They are then having places sent us where they are. They are being helped by a number of people, including government, particularly provincial and local government, as well as organizations like the Gift of the Caregivers, who have helped to fish up these temporary structures for people. When we were at the river, we also met Mr. Shaoke, the father of the child who's still being looked in the river, down the river, and told a very painful story that when he was sitting in the church with the child, the wife was outside, came in to report that water is coming in a big force, and he went out. There was a tree, tried to climb the tree to save himself and the child, and asked the wife to follow him, and the wife could not come up. And the wife said, "Help me, bring your hand." And as he was trying to pick up the wife, the branch of a tree broke and he went down. And that's when he lost the control of the child as he was coming down. They parted ways, as he puts it. He could not follow the water, look for the child, because he could see the water was too powerful. In fact, it shifted him downwards a bit and then saved himself and the child. It's such a painful kind of incident. We have conveyed our condolences to him as well as the wife who are in this shack here. And also we are aware that there are other people who are also taken away by water here, as well as at Eguruleni. We therefore said a few words about the plans that are being worked on by government at all three levels for the immediate help to those who are left in destitution, but also the medium-term plan to find a space to take these people, to put them in the temporary housing, while they will be solving the problem for the long term. But also the plan for the river itself, because government is saying this river, whenever there is a season or rainy season, from time to time it causes a lot of harm, and therefore there are long-term plans what to do with the river to control the flow of water in the future. This, we are going to work towards having all three spheres of government working on this project. It is an emergency project that will require for all of us to look for whatever we could find some money to put together by three spheres so that we could control flow when it is flooded of this river. That is what I was saying to the residents here, and thanking them also and asking them to cooperate with the government as well as with the stakeholders who are here, as well as the implementation of the plan. If we say people who are on the banks of the river should move off, they must understand to put a shack on the banks of this river is dangerous. It's no longer a theory. We have seen what it can do. So we'll ask the cooperation of everyone when government is working on this one. That's what we were saying in Soti. I said it in Soti. Now on Sefi. The premier is just telling me that the total of people who have been affected in Gauteng general is 4,900 people that the emergency actions are trying to deal with. Thank you very much, ladies and gentlemen.